Ka taia pea te ki I piki te whai mana me te whai wāhi o te reo o te Māori I tēnei tau I roto I ngā kaupapa pēnei I te hauora me ngā take kaunihera ārohe. Tēnā kia mātai whakamuri atu tātou ki ngā take nui I pāmai ki te ao Māori I tēnei tau me te whakaoreore hoki, te tute hoki a aua take I a tātou. A nei rā, te pūrongo a Regan Paranihi.
I tēnei tau I manahua mai tētehi panonitanga nui, mā te rāngai hauora, ā ko te hauora Māori kei te karamata. He kōpanitia ngā puari hauora rua te kau ki te kotahi, ā puta ai te aka whaiora ki te ao marama.
Kua pau te tahi rautau tātou e whai ake I te hauora Māori, kua te tuki I te rangi nei, hei kawe I ngā ōhaki kui a koroma.
The reality is we have a health system that hasn't been serving the needs of all New Zealanders, hasn't been serving the needs of Māori.
He koke whakamua e ki ana I e te minitatake hauora tuarua, e pēni henare, he kauhanga nui māngai Māori.
Kei tō tāua mātauranga Māori, te oranga mō tātou te iwi Māori.
Amohe ake te oro te iwi ka puta ki te whai au.
Kei tua o ngā take hauora ko ngā take tōranga pū a hapori, me te pīkau o ngā kai arahi Māori ki ngā puari kaunihira maroto I ngā wāri Māori. A 35 ngā kaunihira rapa noa te motu I whakapūmautia I ngā wāri Māori.
We have more young people standing for mayor, we have more young people standing for council.
In 2022, we have strong, confident, competent people standing via or standing for the mayoralty in districts.
I ki te hoki I te whanake o ngai Māori I tono atia te tūru matua.
So I'm standing to ensure a better Rotorua for all.
Nō reirei tika ana kia whai reo anoa I te Māori ki ngā kaunihira katoa.
He mea I whai kū raruraru e te kaunihira ārohe o Kaipara, I te wā I rā huitia te karakia a Pera Pāniora ki te hui ōkawa tuatahi o te kaunihira.
Pāniora, you cannot interrupt, and I intend to run a secular council here which respects everybody, and I will not be veering from that. Thank you.
It was quite degrading, it was disappointing.
Nā kona tuku te reo porotēhe a te iwi ki ngā tiriti.
Ko wai ia ki te haka kore. I wā tātou tika, mō tātou, kia tātou. Ina kore I e hakarongo mai, ko I e ke ka heke ki raro. E kore rawa tātou e neke atu, no tātou te kāinga nei.
I mahuta ake anō hoki ngā papakāinga rapa noa te motu, kia fita anō I te ahi kōmau ki roto I ngā uri, kia hoki ki o rātou tūranga waiwai.
Nui te mamai, nui te mamai ko tātou pinua, praiaha. Tērā mahi ko tēnei whare, a tā hua hoki.
I think the biggest struggle is that there's just not enough houses. You know, there's nowhere for whānau to actually just have a house and be with their whānau. So people are living with multiple generations in one room. People are doing what they need to survive.
Tutu wana te riri o roto I ngā hapori maha kia whakahe I ngā wai e toru. He oi ko tā mahuta, he pupuru ki tāna e whakapono ai, a hei tāna he kaupapa kia ora ai te hapopo.
But when you look at the ongoing challenge of funding infrastructure, we really needed to find a solution. It's not been an easy set of issues to try and address. I think a lot of people would have thought, look, stop it, just regulating drinking water, that's enough.
I kaha whakapeto ngoi ngā ratonga hauora Māori ki te manaaki I ngā whānau I roto I ngā wā o te kōwhiori. I ngā kākā tarahai anō hoki, engana nei ki te patu I te kaikiri. Regan Paranihi, te karere.